Koe lotu whaka aho ki a whaka loto lahi ma whaka tu amelie me wholofola. Ka venga, fie fia, ia si hova. Po tu wholofola hapa kuke vahe tolu vesta havalu ki e taha hiva. Ka aku au, te u fie fia, ia si hova. Te u tome e I hoku otua whaka maui anga. Ko si hova a tonai a hoku malohinga, pea kone ai hoku vae ke hange koe motu atia. Pea oku ne whakaha ele au I hoku ngahi potu mā olunga. Emeni. Ke tau lotu. Eki lelei mo alo ofa. Ko koe ia ae tupu anga o e lelei ko toa pē. Ko koe pē ia na ake ngauhi ae tangata me whiwhine ki he mamani ko eni mo e tau mua ke na fie fia mo to mee ia te koe. Ko ho o palani ne tanu pou aki a mamani ke u mau ae moui pe au mau o lahi au pito. Kai pango koe hoko mai ae anga hala ke ne vai tu ua e ku fie fia ia te koe siso. Ka nae I kai tuku ai ho o vili taki mai he oku I kai ke ke loto koe ke mau auha I heli. Io neongo e mau 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 lao pe a moe alu mo foki me ia te koe na ake kei ofa mai pe na ake fehi ake mate hataha he ne anga hala pe na e ikai te ke lama e ku kovi ka ke whakasio ha aku ki hi I lele ke whai ai hoku whakatonu hia. Fafetai ko hoku kia he ahoni siso ke uhiva fie fia kia te koe aki e ku talaki ho o ngongo lelei pe a mo lau ho o folofola pe a wha a fiohi ma upe mo koe sisu. Iho wa whabe sisu kalaisi ko koe hoku whakama ui. Emeni. Whakamalua ke te koe o ko ke kau mai ke talotu hu fia he ho wani. Whaweta I sisu he ikai pe ke tau fiu pe pahi he whakaweta I a hono huawha. He aho kotoa pe o e tau mo ui. Ko e tau lea pe ia kau ngā tau pe mo koe sisu, ko e whakawhita I pe io, tau kau whakataha pe mo I lotu ai palo fita ko hapaku ke, fie fia I a sihova, to me e kiho tau o tua whakamo ui anga, he ko sihova a tonai, aho tau malohinga. Kau ngā tau pe mo koe sisu, ko e mea maho I ngā taha o e tau fie fia I he eiki, he na ane hifo ki mamani ke huhui e tau ngahi hia, ka tau mau ai mo ui ta engata. Pea ko hono tau pe ia, ke tau tome e mo fie fie, aki e tau fai ai whinangalo oe eiki. O ku pehepe ai hiva whawhetai ai kalistiane ko toa I mamani, he amanaki ke tau whakamana tua ai hoko mai a sisu kalaisi ki mamani io, na ane hoko mai o pekia he funga oe kolosi, ke hange ho tau vae hamotu atia o tau hā elepe I he ngāhi potu mā olunga a ia koe pule anga ia oe otua. Ko ia I kau ngā tau pe mo koe sisu, fie fia pe a ke tome e I ho o feohi tu umau pe mo sisu, aki ho o lau folofola mo e whaalotu foki io, fie fia he ko sisu kalaisi pe ho tau otua whakamo ui anga. Emeni.
Thank you to you all who have joined and subscribed to this channel. If you're new here, welcome. Don't forget to subscribe. That way you're kept up to date on daily prayers of hope and encouragement from the Bible. Also check out the description box below for all links to our social media platforms as we provide daily devotions and ministry to the youth and young couples. Thank you and God bless.